Afrika uhlobo lwesibani olivutha kakhulu mangineyivungvungu ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu uyikho konke okuhle engakuchaza ngomuntu vuka mntonsundu uhlobo lwesibani olivutha kakhulu mangineyivungvungu ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu uyikho konke okuhle engakuchaza ngomuntu Vuka Afrika. Sithini isinto? Sazwakala kakhulu makumele sivumelane nabathile. Valani yonke iminyango lingaphuma iqiniso ngase kusense kukho nabafile kanti sithini isinto? Nizofunda kanjani emaphutheni maniye ezikoleni neziso? Nabamithisa nabashiya kunifanele ukubizwa ngamadoda inike nabezemva kweni leziqo. Besazi inkosi ingayibeki wahlukana phakathi uZulu kanti sasithenisona lesinto. Lalungekho uqhekeke ingakafika imngcele. Nilikhande kabi wokukleba uswaqedile amatshwele. Nake nabe isiphethe sihle siqeda ukoma ngokusibukudela. Nani umbala owodwa inkece ingakafiki neyahlukene. Kusinda nongathwele. Akukho kusha bafike banigabisele ngamaphupheni ukuze nibalaleni. Nababiza ngabaholi bengakasebenzi namhlanje nibasolana umnotho begombela kwesabo. Nifike kabi kwamayibonele selunivala amehlo uthando. Ansashayisene manje lokunafunda ukweqa umgwaqo. Abambuthi ngahlanganise namalobethu athi ubumbano lusekhamsaneni kweni. Nake naphila ngaphambilini ingakhe kuzaleni kweni nafika senezikweletu. Ziholeni ngomthandazo umphumelo uyakwazi ukufanele umuntu. Impendulo isematsheni luncane ulwazi kumuntu owazi kakhulu vuka Afrika. Uhlobo lwesibani oluvutha kakhulu mangineyivungvungu. Ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu. Uyikho konke okuhle engakuchaza ngomuntu. Ninyathela ngeyinodaka noma senihamba emadlelweni asihlaza. Namanje usakhala emathonsi umntaka babo emva kokugwetsha iminyaka amalibuyo libofuzo lathi akusiwe ubaba omntwana. Ngikhumbula imbongi isane sisoka ingakaxabani namagama. Awubheke nale imbali sekwazi ukubona ingakaze zaqhakaza. Makuvela isifo kamakhelwane kwakuzwela kakhulu la ekhaya. Ngovivi benivala imigwaqo nifuna imali yesondlo senabhikishelela ukuba yicashalala. Athi lo muntu uvuka amaAfrika uhlobo lwesibani oluvutha kakhulu mangineyivungvungu ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu uyikho konke okuhle engakuchaza ngomuntu fundani nifundiseke inyanga zeinsuku zokugcina inomlando engemuhle emasontweni okubona wabadala belele ngezisa abancane ngeke bakubona noma sebegibele ezihlahleni nithi nigaqela impumelelo kodwa ninamanzi emadolweni vuka 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 mntonsundu Uhlobo lwesibani oluvutha kakhulu mangineyivungvungu ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu uyikho konke okuhle engakuchaza ngomuntu umncedi
Masihlanganiswe uthando Africa. Africa, Africa.